Moyo Ndimpamba Music for Life National Festival. Kuchukira ku Northern Region. Tuonge hango, Lusuwiro Band, Komanso Body, Mind and Soul. Nchikauja kumwela kukuchokera, Mulaka Baliro. Katerene Chingoma, Komanso and Yamo Music School Band. Nchikauja pakati kuli Alex Kamonga, Moses Makawa, Simon Dikendo, Komanso Evans, Wasopano Mereka. Sisi kutana pompo, Ethel Kamondo Panda, Lulu, Komanso Skefa Chimoto. Chintansi John Sage, Mchaulele, Lawiru Kapasere August, Kulirongo Community Ground, Deponta Weyambira, Ntiteni Koloko Mawa.
Moyo, Ndimpamba, Usamalire.
Utenga u agoba tsirani, nda undona wazao Moyo, Nditandizi, Lojo kila United States Agency for International Development, USAID, kudzera kubungwe la SSDI.